La journée Paynias.
Sorry man was kalawani.
Al Flamel Ibrahim Nyas akama uldu keneski ko shegina ni oya 8e edition. Obebe marsi kalo kletan anikele. Shurofana to manadu nege kenya mugo anikele wati. Wajibil kenebabeski awi. Kani keneba in la benkadi al Flamoma. A Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara. Auka donga fo. Ni keneba in a conférencier. Abena yakubaya Ibrahim Nyas yere wolo defe. Abibo Senegal jamana kan kana onfe ba maliba kono ni o Sheikh Abdul Malik Ibrahim Nyasi Abdul Jalil Mansour Haidara ana balmon ani Sheikh Mansour Haidara kabduma bela jele akeneka u yewele bla anga karamogo bama Sheikh Yakub Dougré Fakirulay ana denke Fakirulay junior Sheikh Hassan Yakub Dougré ni wajuli mena ben samedi doma marsi kalo kletan ani kele shurofana to mana do nege kenya mo ani kele wati anga balon tantere keneba kan 1008 logement Bamako falage
wa
ta sil zikral aghani akeneka wele blaleno al flamo bela jelema mauldu mana ban samedi dimashidon marsi kalo kletan anifla al hasan yakub dougré ani jamia tul isbun daim wasluk obena jenga ta zikru bake ba kone fe sirakoro obeke shufe shurafana to mana du nege kanye mugan wati zikru mimena ke ala wele baye ka ke ala deli baye ba kone ka sokono sirakoro alaka na fansan bema al flamaya sira kerengrelew okama islamay kaneyere bonina uye wele bla bela jelema ni mpeko fe na uwe kuna funu were kwa nega jurusra 79 43 09 97 wali bioro ni fla tan ani woro biolon vla ni wolon vla biolon vla ni wolon vla alaka slame ya sankorota
warmi jepe ilisani waslu mahtu